So once again, this statement is that the women's aid and education.
Ambapo kila mshiriki ameonyesha kuna